Sing this dugu dugu song, me a the dugu.